sifuna i-factors zika negative 12 f squared minus 38 f plus 32. Ke ngoku into ofuneka uqala uyijonge into yoba kulama nani esinawo ikhona na i-common factor. Xa ndiyibona apha ndingakwazi ukukhupha u-negative 2. Ndizamkhupha ke ngoku u-negative 2. Umkhupha kwam xa ndimkhuphile u-negative 2 xa ndizawushiyeka no 6 f squared apha ku-negative 38 f ndizawuba no positive 19 f apha ke ngoku ku-22 ndizawuba no negative 11. Nantso ke ngoku ndikhuphile u-negative 2 obe yi-common factor yethu. Ke ngoku sino 6f squared plus 19f minus 11. Umphindaphinda yonke le nto ngo-negative 2. Ke ngoku ke sendizayijonga le quadratic yam le engaphakathi apha kwi-brackets. Ndifune ii-factors zayo. Xa ndiyifuna kufuneka ndifumane amanani amabini endithi xa ndiwaphindaphinda ndizawuthi ngu-A no-B. Endithi xa ndiwaphindaphinda andinike u-6 ndimphindaphinde ngo-11 ngo-negative 11 ezawuba ngu-negative 66. Ndithi xa ndiwadibanisa u-A plus B andinike u-19. Ngawaphi ke ngoku la manani endiwafunayo? Masithi ndiyacinga amanani angenayo ku-negative 66 uba angobani? U-22 no-3. U-22 no-negative 3 inganguye ngoba u-22 xa ndimphindaphinda ngo-negative 3 uzawunika u-negative 66. U-22 plus u-negative 3 uzawundinika u-19. Ithetha uba ke ngoku ngawo ke ngoku la manani endiwafunayo u-A no-B wam ngu-22 no-negative 3. Njemba ke ngoku sendiwafumene la manani sendizawuphinda pha kula quadratic yam ebendiyinikiwe ndiphinde ndiyibhale la 19f ndimbhale abe ngu-22f minus 3f. Ndizawuthi ke ngoku minus 3f plus 22f iyandinika u-19f. Andiyitshintshanga le nto ngoba iyafana. Ndimbhale u-6f squared 1 no-minus 11. Ndingayilibali ngoba yonke le nto elapha ifanuba ibe ngaphakathi kwi-bracket endiyiphindaphinde ngo-negative 2. Into endiyaziyo apha uba ndibabhale njani kuba yeyiphi ezoza kuqala apha ku-negative 3f no-positive 22f kukujongwa uba yeyi uba la 6f squared no-negative 3 bane-common factor no-22f no-negative 11 bane-common factor. Ndizawufaka ke ngoku i-bracket yam la negative 2 ndingamlibali. Masike ke ngoku senze i-grouping yam la amanani okuqala u-6f squared minus 3f sizawuqala sibenze. Emva koko sizawukwenza no-22f minus 11. Naye ndizawukwenza xa sindenza i-grouping yabo ndifune i-common factor apha phakathi kwabo bobabini. Masike ke ngosiqale ikhona i-common factor apha ku-6f squared minus 3f engu-minus 3f. U-minus 3f ungena kangaphi ku-6f squared? Ungena ushiyeke no-negative 2f. U-negative 3f xa umdivida xa uthi negative 3f ungena kangaphi ku-negative 3f uzawushiyeka no-1. Ithi ke mhlawumbi mandingathathi ngolu hlobo mandibhale ngo-3f ndiye kusebenzisa u-negative 3f. U-3f ungena ku-6f squared ushiyeke no-2f angene ku-negative 3f ushiyeke no-negative 1. Lena yesibini ke ngoku u22f minus 11 ndingakwazi ukukhupha u11. Xa ndikhuphe u11 ndizawushiyeka no2f minus 1. Yonke ke ngoku le nto kufuneka ndiyibhalele ndiyifake kwi-brackets yam ngoba iphindaphindwa ngo-negative 2. Ke ngoku xa seyinjena uyabona uba u2f lo no minus 1 ukhona kuzo zombi kuwo umabini lamanani u2f minus 1. So uzaba yi-common factor yam. Ndingakwazi ukuphinda ndimkhuphe la 2f minus 1 ngoba uyi-common factor. Xa sendimkhupha ke ngoku la 2f minus 1 ndizawushiyeka apha kulela lokuqala ndizawushiyeka no-3f. Apha kulena yesibini xa ndikhupha la 2f minus 1 ndizawushiyeka no-plus 11. Ke ngoku ithetha uba ndizawuba no-2f minus 1 ndimphindaphinde ngo-3f plus 11. Ndingalibali uba yonke le nto iphindaphindwa ngo-negative 2 ngoba uba ndike ndayilibala iyawuthetha uba ii-factors zam ayizizo. Nanku ke no-negative 2 wam ndizambhala ngalo mbala ebendihleli ndiwusebenzisa. Ndibe ndiyigqibile ke ngoku ndizifumene ii-factors zika-negative 12f squared minus 38f plus 22 engu-negative 2 umphindaphinde ngo-2f minus 1 phindaphinde ngo-3f plus 11.